entertainment, baby.
But the ultimate has less.
Kita bona hali chaba, usimbo na jowa vale haka. Sela wase ampulai, akero wabon. Kita bona hali chaba, usimbo na jowa vale haka. Sela wase ampulai, akere wena.
Siu ki pufisa le zwale kala la tamela monate le ihlala haola le khutlisa
o khutla o re rera mpatla ha o tsebe ke batla ntwe monate a go thule felo mamele mo haisa na hola dijana kana ba setsa ti ha ke hane shemo pakile mara hena tso house na driver bo simbo na ke go bale ha ka ketile se bile ka re mo haisa ne ke clever ai ha ke ready ho
just
ke loro bala ha puleng ho sa
Demand to monad,
I get it when I
demand to monad,
I get it when I